anyị na-ebe Okechukwu debere ya. A sị na nwanne Okechukwu debere ya oyibo ọsọ ya. Ya mere ọ na-abụ ekuchasị elu ugbu a, emechasịkwa ihe ezuwe n'aka wobiga etu a ka ọ ga-adịkwanụ na anyị ụgwọ anyị ji bịa ka anyị ga-eji wee na. Mana anọ m anyị okwu azị anyị ga-alụ kịta na awasị ọjị a ka anyị nwee concerted effort ka e wee nwee ike imiti the man's Ọnịcha ka a ghara enwe na nsogbu maka ebe a na-abịa eche m uche ọ ga-adịkwanụ na anyị mma.
Eze ọzọ Chuma Okechukwu nwa Okechukwu Ogene nwa nwa Orakwue Owele onye gwara anyị na anyị ga-emesịa nwa moto gbuo asaba anyị ga-asị Okechukwu gozie m na nwoke gozie m na nwaanyị nwa na abụka nwa jimeto denzel Okechukwu kaima Okechukwu so ife anyị ife Chukwu mere anyị rika. Now you good health.
So Mandy send the lead congratulatory message. Mandy no good evil, Mandy no see each good each. Kefi when you go
for a silver dahalo. No maki fifa kaijaganiru. Make pelevan e pelani. Na caravan no kanji believe em buta. Fadalo, chuga go spofa, fag e chipo zon keva, wwadun keva. Mwamu, wego. Nwa akụnụba na-abụ ekpele na ekpele onye ọbụla bi ebe a tata ma ndị na-abịara ebe a mana ọba na-egbuchi anyị nwe ogologo ndụ nwa arụ isi ike.
I'm from abroad, so I grew up, I stayed there when I was 5, and this is the first time, like, since I was 9 to come over here and see our family and to see everybody that God wishes us. It's a wonderful thing. Otu a ka ọ ga-adịkwa mgbe sọnwa ga-echikwa anyị nwa na-enwekwalụkwa anwụrụ so a na m ekele onye ọbụla ee na onu nwa bịakwula abịa.